Numunezero ntangere wo gusubira kubana namwe abanywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru dushikiriza iminsi yose kuri imbonesha kure yahuse news n'umwanya w'amakuru agezweho mu makuru yacu yo mu masaha aheze twababwiye ko yo president Evariste Ndayishimiye yoba yakoze impinduka zikomeye cyane ni navyo tugiye kurabira hamwe ku buryo burambuye mwumve uko vyoba vyifashe umpinduka umukuru w'igihugu yoba yakoze hari bamwe bakombowe mu mabanga turaza kugaruka kuri Pascal Nyabenda ubu ngubu rero atorohewe nimba ari umuganyi w'abanga atorohewe mu butegetsi bwa president Ndayishimiye ni honorable Pascal Nyabenda yahoze harongoye umugambwe CNDD FDD yanahoze harongoye inama nshinga amateka wenyene aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baja kumubeshera uretse ko ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyamucitse ku munota wa nyuma muri 2020 myaka itatu gusa Pascal Nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntaho aragama ni kihe cigo umuntu yokura kubiriko birashikira Pascal Nyabenda ivyo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye Fionda kuri subscribe chanke sabone niba utari wa Fiondago wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza Itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero ijana karongo 008 ryo kuwa 16/06/2024 ryarayerekuye Pascal Nyabenda mu buyobozi bw'ikigo ONPR rimusubiriza Anastase Hicu Burundi asanzwe yanaheruka kugenwa kuba umucamanza wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ayo mabanga akuwemo Pascal Nyabenda yari ayamazemwo umwaka n'amezi ane gusa yari yagenwe muri Nyakanga 2022 mbere yaho muri myandagaro 2020 Pascal Nyabenda yari yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB ayo mabanga nayo yamazemo imyaka ibiri aca harungikwa muri ONPR BRB yayikuwemo mu gihe president Ndayishimiye yari agiye kwifatira mu minwe ibibazo bijanye n'amafaranga mvamakungu arimo no guhindura abahabwa amafaranga yo kurangura ibituro byari byiza ko amenye ingene umuryango mukuru w'igihugu arugiye kugira ikibanza kinini muri ico gisata yari umwizigirwa wa nkuru nziza akaba n'umukeba wa Ndayishimiye muri nzero 2020 cizere cari hejuru cyane kuri Pascal Nyabenda ko yari agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku izina rya CNDD FDD Mfasore w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaraherutse no gutangaza ko Imana yatanze inyishu ko uzosubira President Nkurunziza yari umuntu yari asanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu cyo gihe rero byari byoroshye kubona uwo avuga muri myandagaro 2019 mu gikorane cyabeye mu ntara ya Bubanza President Nkurunziza yaguye inuma zitatu aca aratangaza icese ko intara ya Bubanza igiye kuvamo inkuru nziza ku Burundi ariko ibintu byahindutse mu ijoro ry'uwa 25 rishiwa 26/2020 aho abasirikare bipete rya generale bamenyesha Petero Nkurunziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba ba umukuru w'igihugu ico gihe abo ba generale bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri CNDD FDD Nkurunziza niho yabona ko atako ari bugire baza uwo bashaka basanga umujenerali takiri mu Sudan Evariste Ndayishimiye yarasanzwe arongoye umugambwe nuko buke generali Ndayishimiye ratorwa kuba umukandida wa CNDD FDD ibihe bitoroshe biba biratangwe kuri Pascal Nyabenda umuntu watigera yemera guheranwa Petero Nkurunziza yaratangaje abagumya banga mu myamamazo ya Ndayishimiye mu ntara zitandatu yaherekejemo Evariste Ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura Perezida Nkurunziza rero aho ageze hose yarahagurutsa Pascal Nyabenda akamushimira ko ari we mukuru wa CNDD FDD wenyine atigeze ahemuka iryo jambo ryari riremereye cyane kugeza naho mu isengesho irangiza kwiyamamaza Petero Nkurunziza ageze ati aravumwe uzokwiba aya matora Baza nkuru nziza yapfuye gupfa ibihano vya Nyabenda biba biratanguye ica mbere kwabaye ukwankera Pascal Nyabenda kurongora igihugu vyifata kibanza karangiza ikiringo c'umukuru w'igihugu cari gisigaje amezi abiri nk'uko ibwirizwa shingiro ryavuga. Urundi rero bwaramaze n'iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu bwari kuva ku itariki y'8 gushika ya 18 kwezi kwa gatandatu 2020 kubera kwanga ko Nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe Kristo ndayishimiye ati nyako Pascal Nyabenda yashobora gufata ingingo yo gusubiramo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze. Ntiyashaka kandi ko Nyabenda yohava aronka iteka rihabwa abahoze barongoye igihugu. Igihano ca kabiri cabaye hageze gutora abakenguza amateka. Pascal Nyabenda niwe mugumya banga wenyine umugambwe wiwe umugambwe yahoze arongoye wanse gushigikira maze hatangwa itegeko ko abaje nama bo mu ntara ya Bubanza bahitamo umukenguza amateka avuye muri CNR ako boha iteka Nyabenda bahisemo umukeba wabo. Byakurikiye ni bituriko turabona aho Pascal Nyabenda atakibanza aragamamwo kumbure n'ubu president Ndayishimiye Azora bikindi kibanza ba aramubitsemo n'iryatoye ko turabivuga kugira anyegeze urugo rwanko. Ariko kugeza ubu mu ntara ya Bubanza kwitwa umuntu wa Nyabenda bifatwa nk'ubuhemu muri CNDD FDD. Ikigwa gikomeye rero dukura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda nuko hatowi atawo kwihenda kuri Evariste Ndayishimiye. Inzigo yiwe ntihera Leonard Satungimana bagendanye niwe yigeze kuvuga ati muntu bizoshika ukankona Ndayishimiye urama wiyobara inzigo yiwe ntihera ariha umwanya ariko ategerezwa kukwihura. Nyuma y'imyaka itatu Pascal Nyabenda aracazira urukundo yakunzwe na Nkurunziza mu kiganiro aherutse gutanga tukazanabagezaho n'ibyacu. Pascal Nyabenda yagize ati ubuheme muri politike ninje nzi icarico ko rero byifashe mu mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yakoze urumva ko Pascal Nyabenda nawe yoba yabigendeyemo kuko ibintu byahinduwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka tubandanye n'ayandi makuru avugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Hari ayandi yavuzwe ko cane ariko kandi binatangazwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Mu gatumba abahaba babazwa ko atagikorwa mu guhangana n'imyuzurira yamahyateye bamwe banyagihugu muri iyo zone Gatumba buri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu makaritsiye yasubiye guterwa n'amazi kuva mu ntango z'uku kwa mbere. Bavuga ko badatahura ukuntu ico kibazo cagumye cisubiriza ariko ntihaboneke umuti urama. Bagasaba ko hokuba kwa idigi nayo kubivuga ko bokwimurwa. Abo banyagihugu rero bararahira bakarengwa ko kwimurwa atari wo muti urama ku kibazo cabo. Tanaze Nkunzimana umuhinga mu bijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere akaba n'umwigisha muri kaminuza akabona ko ico kibazo kiva mu bikorwa by'abanyagihugu batitwararika gukinga ibidukikije byatumye Tanganyika ica isongera isi. Akavuga kandi ko hari hakwiye icokorwa kugira ico gice gitunganywe ku neza y'abanyagihugu. Jean Muyoboke arongoye zone Gatumba akaba amenyesha ko amakaritsiye yababaye gusumba yandi ari Kinyinya ya mbere Mushasha ya mbere n'iya kabiri Gaharawe Muyange ya mbere wa Rubondo navugizwaho amazu arenga igihumbi yakozwe ko n'imyuzurira ivyatumye abantu barenga ibihumbi bitatu bata izabo. Mugwe ujejwe guhangana n'ibiza n'isibe ukavuga ko abari mu bice bibabaye gusumba ibindi ko bategerezwa kwimurwa bagakurwaho. Aniseti Nibaruta arongoye umurwi agasigura ko kubaka idigi bidakunda kuko hatokuba kwa gusa ibirometero bibiri ku ruzi rw'ibirometero 12 kabona mbere ko hoba ukuvugana hagati ya Kongo n'u Burundi kugira amazi yasubire guca muri Rusizi. Ivyo rero bikaba vyogabanya n'amazi atera ibice vya Gatumba. Mu yandi makuru rero hariko haravugwa cane ku mu ntara ya Kayanza hari abidoga ko ivyo gushira ku gihe zimwe mu mpapuro bifata igihe kirekire. Abo rero ni abasaba ko impusha zabo zo kugendesha ivyuma zishirwe ku gihe validation baciye mu kigo rusange gishaye unique provinciale mu ntara ya Kayanza. Baridogera ico kigo ko barindira amezi n'amezi kugira baronswe izo mpusha ziri kugihe Ildefonse Ngaruko arongoye ico kigo mu ntara ya Kayanza nawe nyene ndavuga ko ivyo biri mu bituma ico kigo gikora nabi kuko iyo arungitse izo mpusha mu gisagara ca Bujumbura arindira inyishu agahebura agasaba rero abamukurikira kugerageza kubatunganiriza kare kuko ubu ngo hari n'uburindira amezi arenga atanu ibituma rero hari abo bitera uruhombo nk'abagira ingendo barenga imbibeka n'abacereza imwe mu mirimo bategerezwa gukora kubera kurindira izo mpapuro reka rero tugaruke no ku yandi yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi cavuze ko imakamba abanyagihugu bariko biyamereza ifungwa bunyamaswa ariya babo nagashoje ka parake ya Makamba mu manuko bw'u Burundi ubu nta bafungwa bo murengera bakarimwe ariko bafungwa barabuzwa uburenganzira bwose bo mu miryango yabo bafunzwe bakiyamiriza uburyo babo bafunzwemo n'umushikirizamanza wa Repubulika w'iyo ntara inyuma yabo umushikirizamanza yagirijwe ibiturire ubu rero yagirizwa avuga ko ari ibinyoma bikwiragizwa ku mbuga ntangazamakuru miryango rero n'abagenzi b'abafungwa nibo batabaza babonye uko ababo bafunzwe mu gashoka parake ya Makamba bafunzwe nabi by'ukuri baratotejwe nta mufungwa n'umwe yemerewe gusohoka gasho ico yoba yagirizwa cose niko mu miryango y'abafunzwe babwiye SOS Media Burundi amasoko yabo nyene ibintu byagiye kunyuka igihe umushikirizamanza w'iyo ntara yavugwa mu biturire yaka kugira ngo arekure abafungwa mu gihe agashoka ari kuzuye abafungwa nawe akaguma atoza amafaranga abafungwa yaramenyekanye bitera induru agashoka aragabanijwemo abantu ariko umushikirizamanza yahisemo kuduhana ukundi niko abafungwa babwiye abo mu muryango wabo mu bukozi bw'ikibi umushikirizamanza ariko akorera abafungwa barabujijwe no gushikaho bakirira abashitsi nta n'umwe acemerewe guteka ibifungurwa vyiwe ntidufungura ibifungurwa bitetswe n'uwo mu muryango w'uwo dufunganywe nta kwitekera twebwe nyene ivyo dufungura ku bava mu bice vya kure bica bigora gusumba niko abafungwa bidoga muri Kigarama 2023 amakuru aherekejwe n'amasanamu yerekanye ubunyamaswa abafungwa bo mu gashoka parake ya Makamba bafunzwemo bikaba byangusungurutse ku mbuga hwaniro havuzwe ko umushikirizamanza wa Makamba Clavier Asabushimike abikora gutyo kugira ngo yake amafaranga abafungwa imbere yo kubarekura kuva ico gihe gitigiri kinini cabo cararungitswe mu ibohero rikuru rya Rumonge bumanuka ubushira uburengero umushikirizamanza wa Repubulika rero ntaragira ico ashikirize kuvyo yagirizwa bishasha ariko mu kwezi kwa Kigarama yari yasiguye ko vyari ibinyoma bikwiragizwa ku mbuga hwaniro igiharo urongoye SNDD-FDD ku mutumba yarangiye utavuga rumwe n'ubutegetsi gushingura umwana wiwe yapfuye akivutse ni Lionel Habonimana asanzwe ajejwe gukerebutse mu mugambwe SNL yarabuze umwana wiwe yari akivutse ku mushingura rero bikaba byari bitegekanijwe ku itariki ya 13/2024 catangaje abanyagihugu bo ku mutumba wa Murembera muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana mu bantu ku bushiru buriseruko bw'u Burundi Esperance Ndiritiro asanzwe ari umunyamabanga mu gacimbiri k'igwati na Mose Bizimana arongoye umutumba basiguye ko kugira ngo uwo mwana arekurirwe guhambwa kuri uwo mutumba ari uko se abanza kwemera kuva muri senere akaja muri SNDD-FDD aba banyagihugu rero bakabona ko kutihanganirana mu vya politike viraye muri ako karere n'urusha rero rwo guhamba urwo ruhinja rwari rukivutse rwatanzwe ku muhingamo naho nyene hari ibibanje kwemerwa nta munywanyi wa SNDD-FDD arekuriwe kuja gushingura umwana w'umunywanyi wa senere bikaba rero vyaratanzwemo bikaba rero byaratanzwemo itegeko na Esperance riritewe na Mose Bizimana batashaka ko umunywanyi wa CNL ahamba uwiwe kuri uwo mutumba bamwe rero mu banywanyi ba SNDD-FDD basanzwe ari ababanyi ba Lionel Habonimana baragiye kuri ayo maziko naho bari bagabishijwe abagiye kuri ayo maziko bavuga ko bagarutse Esperance Ndiritira arongoye umugambwe muri kigwati aciye atunganya n'amayihuta kuri abo banywanyi n'amarira ikaba yarabereye ahantu hadashika metero ijana uvuye ku muhana wabuze. Yari afise n'intumbero yo kubuza munywanyi wa CNDD-FDD kutazosubira kwitaba urubanza rw'utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bikaba rero vyavuzwe n'umunywanyi wa CNDD-FDD. Ababanyi b'uwo rero yabize kubavuga ko badatahura ukuntu kudahuza mu vya politike vyocanishamwo abantu kugeza aho batoja gushingura uruhinja. Kumenyesha ko uwo asanzwe ari umuririmvyi wa CNL yama yatotejwe kubera umugambwe arimwo muri 2020. Inzu yiwe rero yaratoriwe igihe yari avuye mu bikorwa vy'umugambwe wiwe muri 2021. Yaratewe araborezwe igufa bikozwe n'imbonerakure rwaruka rwa CNDD-FDD zirongowe n'umukuru wa zone Giharo. Baramutobaguye ibirenge bakoresheje n'imisumari. Naho urubanza rero yaciriwe rutegeka indishi y'akababaro y'umuriyoni n'igice butangwa n'izo mbonerakure. Ico yaronse ni ukuguma bamutera ubwoba. Kudahevya urwo rubanza uzogira ingorane zikomeye ku baguma bamubwira bamutera ubwoba nk'uko abatanze amakuru babivuga. Naha duhereje amakuru uyu munsi twari twabateguriye, ngusabe kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi makuru tuzakubagezaho ku munsi w'ejo. Ngusabe rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko Imana ibahezagire.